yao mwingu lushirio shitamu shomulamu mwani andikamu amena karabame ila Church of God ni mheshimiwa Ruth Ombai.
Number one.
Mwana kwaya ya mnyati nyimbezo. Luchakanga Lwane oh Lwadi Mwani
Kiongozi mchapakazi, Bishop Titus Hamala, Press Service Unit.